kamataanga tahama eki maolunga fufuhang naunau e fakatupu kaia kalai siko e amai oku faka ofo fa ahono hua fa Wafa o sisu hokutu i O kufaka o fofa Ikai hano tatau O kufaka o fofa Ahu wafa o sisu Tau mama o alangi ma aku Foake Kau nak